I know.
Umekapia hapo sasa? Rakisha mbele sasa kidogo. Rakisha kidogo sasa. Pole.
Wasanii wale wamekam support Baha. Nikki, Big Fish.
Excuse
me. So nyuma kidogo tu tupate space ya photo kindly.
Let's go.
Yes.
Thank you.
Clear.